Nimba atamu posta azi kwa bikunda akora makosa. Ya akora makosa ahubwo abikore cyane.
Ndio narinshaka.
Ya abikore cyane.
Nda urega ifo kubizurishiramo na wati tubikore cyane abakobwa. Ya. Ngusa no mungo. No mungo cyane cyane. Mungo ahubwo je umunsi wenzo kurisha cyane n'acho mungi ndani. Kuko abahura ingorane nyinshi zo kurenga ibigo abagabo abagore bakarenga
yaba bubatse yaba bari ko barimiriza kubaka no kuvuga ngo guposta umuntu sivyo bigaragaza kumukunda ariko biri mu bivomerera urukundo ya ndatoye biri mu bivomerera urukundo ni
people here guys mumeze neza muraho murakomeye ni wa musore wanyu MC Dolanage aka wakutoa judge the number one in our country right now guys in open love edition ya kane nkuko mwama mubikurikirana twatangira edition ya mbere ya kabiri ya gatatu uno munsi turi mu ya kane ndi kubona umwigeme ari mu entertainment kandi asanzwe ari umwigeme bikora neza afise ubuhinga budasanzwe mu gushora kwishura ibibazo imwe n'ibindi mwama mwadutumye mu bijyanye n'urukundo abantu benshi turi mu ndwi hariwe se Valentino mbega uri mu rukundo abandanye mutwandikira mugire subscribe share comment mwama mudukurikirana muri update Renault ndabibutse kandi muri kubona MC wa kutoa Josh behind camera n'umusaza MC Gondos today ni wari kwa duha amasanamu amezi neza reka rero nakiri n'umwigeme turi kumwe abaramutse abibwira uwo ari we ndetse n'uwe asanzwe ari inicyari guys dukurikirane wa muri update kuronka amwe mu news acyano mama lao umeze neza
meze neza cyane
ya uradze kuririmba nk'akarimbo k'urukundo ushobore kuturirimbira gatonyi kugira ngo ariko radukurikirana bashyo kunezererwa umutumire wanje muri open love ya kane
ako kantu ushitse ko wongereje ko ngo akaririmbo k'urukundo
niko ya turi muri open love ni kiganiro cy'urukundo nibaza ko akaririmbo k'urukundo gashobora kuruhura abantu
turi muri open love but akaririmbo k'urukundo nuko imana ibakunda ndahejeje kuririmba
oya arashaka gushyira akaririmbo kavuga karire kinyana
Imana irabakunda
agaseke karafundikiye
nahejeje brama akaririmbo nobabwira mwirondwe nuko imana ibakunda cyane merci beaucoup
ushobora kwidondora abakunzi bacu ba FTV Destination and Set abari abakunye ijya mbere ndetse n'abari basanzwe bakuzi naho bari basanzwe bakubona
okay amazina nahawe n'ababyeyi banje ni Landrine Irakoze Ego ha
okay.
So aka since bon uretse yuko harabamenyereye ku mbuga nkoranya mbaga cyane ku muri réseaux sociaux abanzi kuri zowe rero sinzi ko ari aka ariko benshi baranze harabanzi kuri Landrine harabanzi kuri zowe harabanzi kuri la zowe so yose n'amazina yanjye
Urofshaka aka nabonye ahantu ku ruhande siyari uri n'um MC
ubundi umuntu wese hari kugenda n'impano utazi yuko canke ingabire utazi yuko iri muri wewe ariko bon abantu bakubona bakabona yuko iyo ngabire iri muri wewe no vuga ngo shimiranye na ba MC nkabamwebwe mu bamubibona yuko bishobora kuba biturimwo nabandi bari hejuru yacu baba babitubonamwe ego hama bakushike no sanda shobora kwemesa kwemsinga aho bampamagaye
karibu sana muri open love nibaza kari inshuro ya mbere uje mu kiganiro cyanze cy'abakundana
ego
usanzwe usanzwe uri umwe nawe mu wigeme bafise umutima wo guhura
ubundi umuntu wese afise urukundo
hari abantu bazigiye imitima yabo
oya umuntu wese afise urukundo ahubwo nuko tudatahura ubwo rukundo ariko ubundi umuntu wese afise urukundo
turi mu ndwi hariwe Saint Valentin le 14 hararenganye ariko turacye ko turafilinga Saint Valentin mbega Saint Valentin kuri wowe yagenze gute
murakoze cyane ku kibazo mbajije ngo Saint Valentin mugabo kuri jewe sindayemera cyane
why
kubera ko Saint Valentin
yaragushizemo imvune
oya ihari canke izwi izwi nkubwo ari umunsi mukuru w'abakundana no munsi babifashe uko mugabo ugiye kuraba si umunsi mukuru w'abakundana si kuwerekana rukatoruze canke umuntu kwakundana iyo mpamvu ndakubwiye ngo je sindayemera Saint Valentin kubera rukatoruze février ndayifata nk'undi munsi wose mu minsi yose yabayeho y'umwaka rero kubemeranya yuko rindwi y'abakundana nibaza yuko ari ibintu isi yashizeho nubwo twumva yuko mu mateka byabayeho hakaba umuntu yari karagwanira urukundo mugabo kuri jewe no kuri sindayemera cyane kugira ngo ndayizirize ndayihimbaze ndawufata nk'umuso usanzwe
none uri umuntu wa love kuburyo ushobora kufata nk'umuso
deja nakwishuye yuko n'ukuri nsanzwe fise urukundo muri jewe
sante sante reka dutangure subject bakunze bacu ba FTV nababwiye ko ari ikiganiro cyacu cya Open Love edition ya kane rero abantu benshi barashoboye kutwandikira ariko ntidushobora kubivuga byose ngo tubimare hakiriho ama edition menshi abandanya hari abantu babiri zowe bakundanye ariko batari mu gihugu cyacu cy'u Burundi hose umwe ari mu mahanga sishima kubavuga izina kuko mu masezerano nari yo banyaga ibyabo ntibanyemerera kuvuga amazina yabo ariko umwigeme ari hano mu Burundi umuhungu ari mu gihugu cya Kenya barakundanye imyaka 8 ariko mu myaka 8 kera urabiza abantu bagiye kundana bakira abanyeshure usanga bakira ibintu byo bwana ariko ubuhagezaho uno mwaka nyine bafashe decision yo gushobora kubana ariko bafite ikibazo cyo kuba da postingana biga kamaro ko gupostingana mukundana naka
wow ba daboni numva ari ni histoire ryoshye kubera yuko abantu bakundana batari hamwe bakaba bamaze imyaka 8
kera bari basanzwe bakundana muhungu arahize ishuri arabuja mukoga sigara mu gihugu arabandanya kaminuza agira heze kaminuza ariko ni wa postingana
d'abord ndabakeje kubera yuko imyaka 8 si bya bose rero ndabakeje hama ku cyo kibazo mbajije ku postingana ni ku guposta kugira nanjye umposte mu yandi majambo bivuga ngo bitegwa akamaro gategwa n'umuntu ariko arabikora ariko ubundi urukundo canke se ntirugaragarira kubera je na gupostinze canke we wa postinze d'abord urukundo ni iki gatoyi kugira ngo nishure
kandi ntuhengame kuko nawe ndakugarukako yani ntuhengame dushaka ibintu biri mu murongo sibyo
urukundo ni decision canke umuntu arahitamo la fois passé nari ko ndaganira n'umuntu arambira ndiko ndamubaza kunyene ati mbega urukundo kuri wewe kubera yuko turi mu ndwi ya Saint Valentin abantu bose baba bumva bashininga mu rukundo arambira urukundo ni umusipi yani umusipi ubufashwe n'abantu babiri ndagucallenging umusipi ubufashwe n'abantu babiri mu yandi majambo umwe awurekuye abize umusipi kubabatse wuri nkariya nande ndigafashe nkaca ndekura urumva ukugarutse kura kubabaza rero ni ukuvuga ngo ni umusipi abantu babiri canke n'ingingo ni decision abantu babiri muri bo rero murashobora kuba mwarabivuganye mugikundana mukavuga ati turakundanye tugiye gufatana urugendo rwo gukundana mbega tuzogira mu biki ni nta guposta jean kumenyana ukamenya mbega umukunzi wanje canke uwo turi kumwe mu rukundo arakunda ko ndamuposta ntabikunda mu gihe rero kubera gukundana iyo tuvuze ngo gukundana hagati y'aba jeune mu gihe umaze kubona yuko guposta umukunzi wawe bimubabaza utamupostinze akwabo ndashaka kubikora mugabo mbwihe wabonye yuko ntacyo bitwara kumupostinga cyangwa ntumupostinge ariko icyo nagomba kuvuga urukundo ntiruhagaze kuri post arashobora kugupostinga nk'uko umwe yabivuze imbere k'ikiganiro gitangura akaba yugaye abantu bose ko bazabona ko yagupostinze ariko urukundo ruhagaze kukiri ku mutima ntigihagaze kuri post
ariko urukura uruko uraza ariko nturashikana aho nshaka iki kiganiro cyacu kirihabwa n'abantu benshi sibyo kandi message dutanga duciye muri kino kiganiro irafise abo ifasha abo narishatse kuvuga twashobye kuyaga jewe twaracyowe gutelefonana nu sibyo hama aransaba ati turanimeje umufiance wanje umushire ko kuri call barama screenshot nkuvuga umwigeme ahari muri stage ya posting abaganga bakorana babahungu arandika avuga ko anezerewe nuko ibyo barimo byagenze neza bon ku muhungu umuhungu we yimviriye ibindi umva ndanezerewe n'ibyo twarimo uyu munsi munsi wagenze neza kuri twebwe sibyo umuti pari muri Kenya kasema eh umunsi wagenze neza kuri twebwe kacaka moja mu mutwe atsebabazwa n'ukuba we atashobora kwivonta a posting mu fiance wiwe ariko a postinze abo bari korakora na stage amplus avuze ngo n'umunsi wagenze neza ngo ivyo bakoranye ngo byagenze bo we yavyakiriye ukundi oh nawe ntiyamenya ko ivyo yashitse kuvuga ari umunsi w'ivyo bari basazwe ko barakora muri stage je mugabo mu byo twagerageje kuyaga umukobwa yavuze ati jewe nanje ntaho ra posting umuhungu avuze ati nanje aho mbaruka kubona post yiwe ni kubonane anyifurize umwaka mushaje ubu turi mu kwezi kwa kabi amezi abiri tuta postinga firazana uruhagarara ugwikekwe mbega kuri wewe ari ujya mu kibanza cy'umuhungu cyangwa umukobwa cyangwa muri mu rukundo rwawe n'uwo muntu sibyo bimeze gute cyangwa uri kurumviriza ikayoba yarabaye mwaba bantu ikintu umva wewe woshobora kubahanura ni giki cyane abandi bantu bose sase bari mu kuko sababonye nibibabaze naba mama bakuze barababazwa n'uko umugabo wiwawe nta numunsi mura uribona kuri profile yiwe nta numunsi muribona kuri stati ikintu cya mbere rero marka mu mutwe arakuvanga cyane afise abantu abandi bantu badashaka kwabona ko ari mu rukundo you know rero chaka utanga umuco udakwefye nawe wishiramo ko ibintu bishobora kukubabaza cyangwa ukabibamba
ya natanguye ndabivuga ndavuga ngo gukundana ni kwigana no kumenyana hagati y'abantu babiri mu yandi majambo iyo ukunze umuntu canke ukabona ngerageje kumviriza histoire y'abo bantu ukuvuga ngo bose barakunda ko umwe poster amu poster wonda mu poster so nimba bamaze kubibona yuko umukunzi wanje yonda mu postinze biramunezereza niba bikore cyane kubera yuko yamaze kubona yuko abikunda ariko kandi ico je ngomba kuvuga nkuko bavuze yuko ikiganiro gifasha benshi kandi ibyo ntibipfa bo bonyene urukundo ntiruhagaze kubera ku muposta ariko urukundo ruhagaze mu bintu byinshi ashobora kuba atamupostinze ashobora kuba mukorera ibi na biriya akabona ukwigaragaza ku rukundo mu bintu bitandukanye bivuga ngo rero nimba atamuposta azi ko abikunda akora amakosa ahubwo abikore cyane
none ari nshaka
abikore cyane
nda urega ifo kubizurishiramo na wati tubikore cyane abakobwa
abikore cyane n'ababikora bose kandi nakubwiye ngo gukundana ni ingingo mufatana muri babiri kandi mukabanza mukaganira ukavuga ukemeranya n'umutima wawe nk'akarorero okay MC uri kurankoresha ikiganiro by the way umusheri wa MC ntashavure ni example okay turi mu rukundo ni ukuvuga ngo twaravuganye nzi kariya canke carrière MC arimwo canke nawe azi ibyo je nkora ariko kubera dukundana twavuze ngo tugomba gufatana urugendo rwo gukundana mu yandi majambo nta kintu nari nkwiye gukora nta kugishije inama ni aho rero ako bakumva abakobwa canke n'abahungu gukundana no kubahana ni ukuvuga ngo uramugisha inama ukamubwira ese sheri urabikunda ibi n'ibi numvise akantu wacishiramo uravuga ngo yaposta abanzi bahungu aravuga ngo ibintu twiriwemwo ndaboha nimba uyo musheri wiwe atari yamubwiye ati duho turafise nka piknike n'abagenzi yagize amakosa uwo mukobwa ahubwo amusaba imbabazi yagize amakosa ariko umubanza akamubwira ati kubera gukundana n'umuntu sagasha nimba mukundanye n'umuntu muri babiri sagasha ntibisigara
kuvuga gasha ubushatsi kuvuga iki kugira ngo abantu batawe
basetse kuvuga yuko je uyo mukobwa canke uwo muhungu canke uwo ari we wese kugira akundane n'uwo bahure n'uyo d'abord aba yaramaze guhura n'abandi bantu abafise abagenzi ntibisigura rero yuko acareka kuba umugenzi w'abandi bantu kubera mukundanye oya niyo mpamvu navuze sagasha ariko mugabo kugira ngo mutahurane mwese uramubwira ari byo wirinda n'ibyo umenya ko akunda hamwe
Niyemba ndumva ushobora guha abantu bakundana badapostingana. Open Rovers navuze ko yigisha abajene gusa. No mu ngo cyane. Mu ngo ahubwo jewe umunsi munzu kuri kijyana cyo mu ngo indani. Kuko abahura ingorane nyinshi zo kurenga ibigo abagabo abagore bakarenga ibigo abagabo bakarenga ibigo hariyo niki kivamo cha post abubatse bo niho rero hari kibazo gikomeye umaze kububona husband wawe canke wife wawe ubona atige atanu munsi igira gushira kuri stage atanu munsi igira gushira kuri profile aba hari kibazo impanuro umva ushobora kubaha abubatse ndetse n'aba jeune ndetse n'abari mu rukundo naba batonyi bagitangura kope copine yeah
d'abord me aho nyene uvuze abakiri batoyi copain copine no kuri bayirinde cyane
bayirinde gute
ikwega ibintu byinshi nta by'ubukopain copine umva
guhera muri fiancée
ati umva utari angaje ukumva uvuga ati ego ndi able kuko ikintu cyose coba n'ukuri abari ko barazukurikirana muhagarike muhagarike mubireke cyane gose ibintu by'ubukete bwo muri secondaire muri primaire aya muwe murarubita uzi uko ari bibi kugira tabivuge gute kono no rukundo guwundi muntu ava ako rero nako ukumve nawe baba bari ko baronora urukundo rwabo bazohura
ako ka message ndakumve nanjye
ego rero mu yandi majambo bantu muri ko baradukurikirana bakurikirana iyi televiziyo nk'impanuro yaba bubatse yaba bari ko barimiriza kubaka no kuvuga ngo gupost umuntu sivyo bigaragaza kumukunda ariko biri mu bivomerera urukundo ya ndatoye biri mu bivomerera urukundo ni mumaze kubona kumukunzi wawe aryoherwa ari fier yuko wa mupostinze bimukorere uhari kugira umunezereze mugabo nimba ubona naho atabikunda ari yare na mahoro menshi bimubwire muri kumwe umubwire kumukunda hama ubishire in action
kabisa
nibyo birababaza ariko ukuri kurababaza kurusha ikinyoma cyo kuba mu buzima bwawe bwose rero mubwizanye ukuri nimba umukunda wafashe ingingo mukunde kandi uvyemere kuko waravyemeye hama hageze kubivamwo musezere kubera mwahuye mukuze musezerane mu mahoro hama umwipfurize umugisha none amwipfurize nibibi kukubera yuko iyo bimwipfurije nawe birashobora kukugarukako Imana ibahezage
asante sana yego turagushimiye cyane zo guys no munsi mutumire arankoze ku mutima cyane kuko message atanze ni message zikomeye cyane wowe udahengesenya kudukurikirana wa muri update twandikire nimero yacu ni yandi nyene ushaka MC Dollar Ninja ni handi nyene imbuga zose ni MC Dollar Ninja FTV 258 tuma turi update turabona message yawe ugasiga ko nimero tukakurondera tukavugana nazoe merci sana kuri message utanze tugushimire cyane
murakoze cyane nunkeneye wese arashobora kugucako hama ukandondera kubera yuko abarundi bavuga ngo ukuri ni kuvuga ukuze ariko kuvuga ukuze merci
gira ko usezera kwaja mu kagasunika rugi ku bakunzi ba FTV nicyo wumva bo basaba
bakunzi ba FTV ya FTV desa sengansete aya akorera nukuri nimba uriko uradukurikirana ukaba utarakora subscribe cyo ni cyambere n'umuntu ari muri entertainment ubikore ukurikire iyi televiziyo vraiment impanuro ni nyinshi kwidagadura kuryoherwa ni byinshi utaraba umu abone hama ikindi naco novuga nukubashimira ndabashimiye kubona mwanyimviriye ko mukama umwanya wo kuntumira mu kiganiro ebantu mari bahezagire cyane
asante sana abakunzi bacu wa FTV reka tubashimire cyane mwebwe mari ko muradukurikirana namwe ko MC Dollar Ninja kutoba jaso open love edition ya kane bien camera ni wa musaza nyene MC Gundos turabakunda cyane hasta la vista banda nyamudukurikirana ciao.